Moingo familia, eluf prangwen, e county mamigori, koro nyalo biro bedo kod achiedh nade, kaluwore kod koth mar El-Nino ma osechakochwe moko kuom gwenge, ek pacho kaendi mangima. Moko kuom sub-county mabende dhibedo kod chochni en mano sub-county ma Uriri, sub-county ma Nyatike kod mano ma Suna West. Kapiny owacho mar Migori County koro selero ni oketo kenge makare mar biro rakruok kod achiedh nade ma inyalo biro kel kod koth makamano. Jata chenro e weche ma poya e county no Migosi Oscar Olima ne uloso kod jofwambo e yo maket kod ma.
It's a response to assist children and women and the vulnerable in society. Our Department of Disaster Management has a team right now in the fields working with those communities to sensitize them as well as prepare them for the impending disaster and also to give them emergency rescue.